Sizaku pinda pinda u 10a tabata 3 kunyo na yonge la trinomial engu 5a squared plus 7a tabata 1. Ilhlobo esayenza ngalo ke kwenze senzula sawuthatha zonke la yonke la trinomial njengoyibona sizayiphinda phinda ne term nganye nganye la binomial yokuqala njengoyibona phala la 10a tabata 3. Sawuphinda phinda no 10a wokuqala, sayiphinda phinda no 10a okwesibini, sawuthatha yonke la trinomial sizayiphinda phinda kunye no tabata 3. Masiyenze niyibone kakuhle into ndiyithethayo. Sizaba nobani? Masibhale sawuqala mhlambi sawuqala ngo 10a ibhalisa kakubi le nto ilungise imake 10a uphindaphinde kunye no 5a squared plus 7a tabata 1 ku-parenthesis leyokuqala ke leyo le ingasemazantsi ugqiba kwethu sizawuba no tabata 3 uphindaphindwe kunye no 5a squared plus 7a tabata 1. Ilena ke ngiphanga phezulu njengokubona. Sizayenza lula ke ngoku. U 10a uphindaphinde no 5a squared ngubani? 50a. U 50. U a uphindaphinde no a squared u a to the power 3. U 10a 10 uphindaphinde no 7 u 70. U a uphindaphinde no a u a squared. 10a uphindaphinde no negative 1 negative 10a. Sibe ukulandela ngoku siya ku negative 3 uphindwe phindwe no 5a squared negative 15a squared negative 3 uphindwe phindwe no 7a negative 21a u negative 3 uphindwe phindwe no negative 1 ku positive 3. So khangela like terms ke ngoku sizidibanise siyenze lula. 50a cubed nguye yedwa phayana. Sambhala nje kube njalo. 50a cubed. Ukulandelayo sakhangela i-terms no a squared. Sino 70a squared kunye no tabata 15a squared. 70 tabata 15 uzasinika bani? Yaba ngu 55. Yaba ngu 55 plus 55a squared. 55a squared. Silandla sikhangela iterms ezino a ke ngoku. Sino negative 10a kunye no negative 21a. Negative 10a plus negative 21a izasinika u negative 31a. Negative sampan negative ziti negative 31a. Sibishekele ngu 3 kuphela. U-3 ayikho ke enye constant ke sayibhala njengoba injalo. 3 sizambhala njengoba injalo. Impendulo yethu yokugqibela izaba ngu plus 3. Ekugqibeleni nanzo ke impendulo yethu.